uDavide uthi noma ngabe ngihamba ethunzini lokufa angikwesaba lutho ngoba wena nami wendlala itafula phambi kwesithazamo. UDavide ebhekene noGoliyathi, ukwesaba kwaphela kuye ngoba wayemazi uNkulunkulu ahamba naye. UNkulunkulu kwa-Israyeli, uNkulunkulu wempi, uNkulunkulu wokuthula. Uthi ngingabosaba, mina nginani, ngingumqalisi nomphelelisi wokuphila.
Sengihamba mna ngikhululekile, ngiyamazi umeli wami wangethula umthwalo, wanginika neculo. Novalo lwami lwaphela, wavusa umoya wami wangethula umthwalo, wanginika neculo.